Kasakanizidwe kashakuja. Mwana wa ngono ama kula mashangu. Shifuka shaishi ama funa shakuja shobereka tansi kwa mbili. Kusiana ndiana ogulilabo ndiantu akulu. Tubila mwana ndi matumbo ama funa mishere ya mbili yomanga tupi. Mafuba ama funa njere olimbisa mafuba. Ndivo ubongo umafuna mafuta. Shakuja shimozi sishipeleka mishere yose yomwe mwana amafuna. Siku lililose amafunika kuja shakuja shamaguru osiana siana kuti aveze mishere yomutandiza kuti akule ndi kukhala watanzi. Shakuja shantangala ngati mapira, mawere, shimanga, nditirigu, ndi shakuja shopereka mphamvu shomwe shimakhala ndi mishele ya mbili. Tsiku lililonse, mwana wanu ayenera kudya nyama, somba, madzira, kapena nkaka. Ngati palibe shakuja shambiri shopangidwa kushoka kunyama, zakuja za nyemba ndi nkaka opangidwa kushoka kusoya zimapereka so mishere yomanga thupi. Mafuta amaonjezera mphamvu mu shakuja ndipo amathandiza kumishere ina yomwe imasungunuka ndi mafuta. Zipaso ndi za masamba zimapereka vitamini ndi mishere yofunikira. Makamaka malalanje, zipaso zofira mkati ndi masamba a girini kwambiri amapereka vitamini A wambiri. Shakuja shosiana koma shagulu limozi sishimapereka mishere yose yomwe thupi limapereka. Malumake, kozani shakuja shamaguru osiana siana. Ana ngono amatha kudya nyama ndi somba ngati mwaphika ndi kukanya bwino. Shakuja shimeneshi shimapereka mishele yabwino mthupi. Ichi ndi chisanzo cha shakuja shomwe mwana wanu ayenera kudya pamwamba pakuyamwa mkaka wa mawele. Onesesani kuti shakujachi ndi shambiri. Mutha kuphatikiza shakuja chimenechi mmene mukufunira nthawi imene mukudya. Izi ndizo shepa zomwe mungathe kumpasa mwana. Koma ndi zabwino ngati mungathe kuonjezera za masamba zina ndi zipaso tsiku lina lililonse. Shakuja shomwe shimafunika kuti mupeze mishere yofunika yose ndi shambiri. Izi zikutanthauza kuti mukamakoza shakuja muphatikize mitundu yosiyana siyana ya shakuja. Palibe mpata wa mazi kapena shuga wambiri.